Muraho, nitwa Joshua Personal Trainer wabigize umwuga. Afasha abantu kugira ubuzima bwiza binyuze muri siporo. Dukora imyitozo itandukanye aho dukoramo yoga, meditation, bootcamp, dukora imyitozo itandukanye kugira ngo tubashe kugufasha.